Utupōro ko Hikawera Elliot, wai tīkape o te kapa rangatira, tētahi o ngā kaitākaro o te whakataetae te kaumārima, e tino kōrero ti āna I tēnei tau. Kua huri tuara ngā kaiako I te kapa ōpango ki āia I ngā tau nei, engari nā te pai o tana tākaro I tēnei tau, me uaua ka aro kore tonu. Hei tā Rāniere Harrison e hara te toa o Elliot I tēnei tau I te toa takitahi, kia tahuri ake tātou.
Kia whakapāpā I a Hikawera, kia whakaoraora anō, I aia.
Changing nappies and being a dad 24/7 makes you grow up a lot.
Ko te ipu futupōro o te ao, tēnā e whakatata mai ana ki a tātou, a e areare atu ana te hunga pīkoko ki te pōrako ōpango me tōna katoa. Mo te tūpono noa ka tukuruatia tērā I kitea I konei I te tau 2011. Ko Hikawera Elliot tētahi ko aroa nei e mahoe ana I te tirohanga ōpango, a e angatu ana ki a whiua anōtia tana pōtai ki rō ringi, ko taua pōraka tonu, te whai.
I haven't had too many games, but I've experienced the camp before, so you know, I'm eager to get back into that team.
So here is Hikawera Elliot.
E harai te mea e whakapapapaunamu ana ngā wai ki aia I te katoa o te wā. E toru noiho ngā tākaro ōpango a Elliot I ngā tau e rima, 2008 te tuatahi. Nā wai rā I āta whakapōturi tana eke ki ngā taumata nā ngā whanonga nui I waho. I te papa tākaro.
There was a number of things, probably my consistency, both on and off the field. But I think this time around, I'm more mature, definitely more experienced.
He's quite a different player. Obviously had last year off, and I gave him time to reflect, I guess, on how important the game is to him.
Tui aki tērā he kawe I te mānuka o Haepapa ko Takoto ki tōna aroa.
As a young fellow, we tend to make different choices than we do when we're a lot more experienced, and I'm always the first one to admit that I've made mistakes in the past.
I nā e nei kua huri te waiaro, kua kitea e tōna rahi.
He's certainly in fantastic nick, as good as we've ever seen him. He's doing a lot of PBs in the gym. He's obviously pretty settled.
Āna mo tēnei tuke mata o kahungunu, kātahi te kaupapa whakapanoni waiaro, ko tērā. Rāniere Harrison, te karere.